Let's hold on. Aqua Southwest now.
Oh, that's fine.
Nero?
Oh, little. Oh!
Okay, okay. Get fucking Redkin. Ah, jeg håper det. Jeg gjør det.
Det var faen så veldig.
Helvete langt det for deg.